Zone 111, Waiheke Island.
Awa awaroa, hakai mango, heke rua, hitapa, horu horu, huruhi, kaua karau, kaua roa, kauri, koi, manu ehu, matapihi, matarahui, matenga, matietia, maunganui, mapitipana, moko putu putu, moko tupu tupu. Oakura, Oamaru, Okahu Iti, Omiha, Omihia, Onepoto, Oneroa, Onetangi, Opototo, Orapiu, Ofiti, Pipitewai, Piritahi, Putaki, Putiki, Rangihoua, Rangitapiri, Repo, Tanifanui, Tematuku, Terere, Te parau, te fau, te fetu matarau, tikapa, tikapa moana, tiki tiki atongi, waiheke, waikopou, waimanga, wairua, Faretana.